Don't grab conscience now. That's the catch.
Etha?
Sho.
Lalela mphesa. Ngiphasele indaba ezimnandi la.
Yeah.
Futhi ngiqedile ukustrip imoto kwa.
Ndingi ngizocela ukuthi ungisize ngawo mphesa ukuthi
ungisendele yonke imali esiyidinga.
Ukuze ngizoqhubeka emsebenzini.
Ah no no, akuna flop, akuna flop.
Sho.
Sharp. Hey. Sabe down ima space abo Gideon.
Yini imoto yakhe ba right?
Yep. Sokushuta nje ukuthi angitshele ukuthi uzongishaya imali nesikhwameni and then boom. It's time I still need trans.
What? Wow, that's amazing.
Ne?
Ibe imalini?
Eh, shopping or drive?
The car and all.
Oh, I know. This for my 60,000. But I just for my main parts, yebo. Lega kodwa. So libone time alizobe happy kanjani mase libona i trans yehla nje lapha nge truck.
Nangumuntu wakho ke.
Oh, abakhulu, abakhulu. Abakhulu, abakhulu, abakhulu. Lega banaso.
Oh, la. Eh, tentative bueno ka.
Sure.
Godman, sorry kausha nako man. Uthe akhiro no vayile.
Aw, usho ukuthini mothi ugiro no vayile. Uthe sizelana thina anytime after 3.
Bro, akhiro no fikile ngakolo yahawo ne. I tho avaye.
Uvaye nge transit malami lo muntu.
Dema nomfonetse a re hona u tshweri lotho.
Ukuthini mothi lo muntu no u tshweri lotho.
Uthem. Gara kona. Ivayile.
Usho ukuthini mothi lo muntu u tshweri lotho.
Yo sore kwa.